Kei hea mai, he ara I tū atu, hei ako I tō pepeha, tēnā I te hīkoi I taua ara. Nō ngā rangi whakatānei ka whakatūria he wānanga mā ngā uri o Ngāti Rangiwewehi o tira o te Arawa whānui. Ko te kaupapa, he whakahono I a rātou ki te taiao e karapoti ana I a rātou. Kia tiaki hoki I te koaro, kia tahuri ake tātou ki tēne o ngā pūrongo a Moana Makapelu Lee.
So the 8 freshwater springs that I mentioned earlier, this one is called Kauainu.
He inu mai I o rātou ake Waitapu.
I tēnei wānanga, ko te tino kōrero o ngā kaiako kia tino tiaki I a taiao.
Tupu moia ki tēnei taone o tātou. Nō ngā tau, ko ki te au I te parahe o ngā tangata nō te taone nei. Nō reira, ai, kore te taki.
What would happen was the trout, the predator, would come in and they would devour all of our kuaro fish.
Kei te whai mātauranga motuhake ēnei kaitiaki, mō ngā momo I ka tata kore hāhā ki Rotorua. He mea tūhono anō I a rātou ki tō rātou taiao.
He mea kaupapa matu o tēnei wānanga ko te kuaro, he inanga motuhake, ko ia te inanga I roto I te waha o Pōtaka Tāwhiti, te kuri ihenga. Ana ko ia ko tātou, nā reira mene mārama pai ake tātou ki te kuaro, ka mārama pai ake tātou ki a tātou anō.
Tai toko ana au, ēnei tūmahi mō a tātou a tamariki mokupuna, hea hae. Kia hoki te mana Māori, kia hoki te mātauranga Māori ki ngā whakatupuranga hau kei te heke mai nei.
Kua toru tau te wānanga nei e haere ana, hei tāru pāpera he mea hanga kia mōhio wai ngā rangatahi ki ngā hae pāpā o te whakapapa.
Kei te hiahia mātau te whakapakari ake I a mātau anō, I te hunga taiohi anō hoki kia mārama ki te kaunga me ngā momo pūkenga me mau kia pai ai tērā taumata.
Kei roto nei nā ika tuturu o nehe, kei runga I te whenua, nā rākai o nā mātua tūpuna pēne I te kawakawa nā momo rongo a hoki. Koina nā painga, nā taonga I hoki mai I o mātai mātua tūpuna.
Me te manakoa ēnei rangatahi kia māro tō rātau taiao I ngā rā o tō rātau ao.
Ko ētahi mea miharo ki a hau, e noho ana mātou ki taku marae, ki tarimano, e whakapuawai tērā hononga, tiaki I taku awa,
Ko te manukai I te mātauranga, nō nā te ao. Moana Makapelu Lee, te karere.